ninayo nini network into enisota ngayo yile nto siyiphetheyo i-GPS into esinizisele yona ekuseni njena sinizisele i-GPS yethu yona nto siyizisileyo kuni weza kufuna nokusindisa oko kulahlekileyo yajoyina tatuvayisi ekuseni yajoyina nanti intanga zenu madoda nanti intanga zenu sizaphuthuma nini ekuseni njena ubutati utyata ityata linceda funeka into yokubanje ikhangele uphumphum kuba yena wazakufuna nokusindisa oko kulahlekileyo bantwana bahle benduko yethixo sizaphuthumanina madoda sizaphuthumanina kuba liyazi lisa yazi lisa lobakuba andiizuya bantwana